Jeng, jeng, jeng.
Kuna kwa menaenza na jeng.
Iko, huyu atakai kujua.
Jeng, 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 jeng. Jeng.
One.
Jeng.
Two.
Jeng.
Three, my kane. Four.
Jeng.
Five.
Jeng.
Six.
Jeng.
Seven.
Jeng.
Eight.
Dengo la Jericho.
Hakuna ngoma kai.
Iko.
Hakuna.
Okay, this is
Jitume TV.
Welcome back to our loyal viewers. Thank you for always coming back. Na kama wewe ni new, thank you. Na remember to subscribe. Okay, today we are here again to enlighten your day. Okay, before that, acha sipige my intro.
Kama kawa, here I'm Race 14 hapa hivi. Hapa Lil Kim Kenya.
Yeah, Raisa in maze. So leo tuko na a game na iko hivi. I'm gonna start with kuimba. Danza kuimba, then nikimaliza kuimba hiyo wadia mwisho ama hiyo
pinyo mwisho
pinyo na pozia.
Una
fix kwa the next person.
Anza na hiyo same word.
Sasa tunaenda na nini? Mimi ndo naanza. So atujui tutaenda.
So kama utashindwa before kama utashindwa utajitumbukiza hapa kwa hiyo white flag. Utakula ugali.
Ah. Okay. So tuta toss a coin. Either clockwise or anti-clockwise.
Sasa ngoja tell me ahead.
Head.
Nanda mimi.
Sindo. Naanza hapa. Una wewe ndo mimi ndo naanza then naenda hivi. Okay.
Sindo vitu nyingi kwanza hapo. Okay. Anza.
Okay. Goza. Search the ngoma. Ndio kuanza ni ngumu. Kuanza ni ngumu. Okay.
Ngumu ngoma.
Fuck. Nani zaanza?
Imba bro kwalo.
Kuna
place. Hizi ngoma zote hazidii. That's okay at the end that you better poza. Drinks na my yanks, drinks na my gangs, wake up. Drinks na my yanks, drinks na my yanks, wake up.
Time manager.
Two seconds, nessa book.
Bro!
This
shit is fucking
hell. Yeah, giza.
Nako na hesabu hadi 10.
Anyway, pale
unataka.
Yeah, hapo sawa.
Hakuna kupanguza.
Na
atakuna kupanguza.
Kuna yes. Haya, msio anaanza ngoma. Twende.
Ama uanzishe hapo.
Yeah, nianze anaanzisha
hapo. Unaanzisha.
Acha kupanguza.
Ah, ngoma. Tuta ngoma. Chap 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 chap.
Atini hivi. Mungu inja aja.
Tafuta
ngoma. Playlist yangu imejaza hivi na huna kitu unajua.
Siski. Aliambia ni mwache siski. Kamote.
Bengtin amenisaiti kamote.
Hey y'all, come look at this.
Tete mesha, tete mawe.
What did you say?
Oh mama, tetema. Oh mama, tetema. Tetema, tetema. Sikuna ngome inaenda hiyo. Tetema.
Oh mama, tetema.
Oh mama, tetema. Hey bana, iko hivyo bana.
Kuna ngome bana.
Oh mama. Oh mama, tetema.
Wah.
akiwa live.
I'm going to go to the next one.
Lamba lolo, lamba lolo, lo 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 lo
one
lo 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 lo
lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo
lo lo ki unga
shit
asa continue au kuingiza vizuri
fuck simeingiza
jamaa kuingiza aje ngi kwenda hiyo mic
bro una hapa jamaa kuingiza vizuri
Miguel. Okay, so I'm going to go. Think, apa yang nak aku sebut nak think first, nak cek. Game ni about ku think first.
Ku think tu.
And aku chop nak get. So, twenty next. Alright. Aku pernah.
Goda.
She's a little bit.
I'm a time then or what?
We get the keys to the city. Can I
roll,
Jeng, 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 je
Hakuna ngoma kali. Iko bado. Hakuna unga bali. Hakuna ngoma kali.
Hadi jengo la jengo. Kwani unaishi huko?
kuna goma kali.
Rose ni sasa. Ah, check check kule kitu kuna kuna.
Lakini sasa unaona jeje. Sasa kuna utaniambia basi ngoma gani na gani.
Hakuna hakuna mtu anaweza jua. Si game.
Si game, ni game bro. So
inaweza kuwa lakini hatujui
ni sasa ngoma jeri.
Ah, hakuna. Hakuna drip mata.
Mata jeje.
So ipe yako. Ipe ni goma yako au nini?
Answer. Please don't say me jama ngoma ka chwani. More than chwani.
Oh, utatu mjia jeng.
Jeng. Sinu yo jengo la jeng kumka.
Fuck that. Nungu la jua, unajua na jua.
Gani? Dea. Ile ngoma ya.
Dea man.
Ile ngoma ya. Argumento.
Gani? Swipe.
Dea.
Swipe. One. Two.
Ile ngoma ya argumento. Sinu ni?
Four. Five.
Someday.
These days, guys, are these days. I wasn't born last night. I know this hell's end right.
Right.
Mendo ni amwisho sana tuone. Ngoma ngoma kwani ujui kitu.
Wa. See you flexing out in the dust bowl.
Sa
I don't say, you're the man.
Pop,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
weka unga hapa. Lamba.
Polasha.
Hakuna. So kasi poko maska, poko maska. Yeah, yeah. I never mind them for that.
Fuck!
Poko maska. Enjoy you.
Wende.
Next, I think
round your mouth.
Ngoma, let me suggest you a playlist. Si yuna ngalie ngoma moja.
Hakuna. Bana, when talk.
Si angalie unio.
Ana bro mashere unapiga. Matamasha unaenda. Lakini
kumba ngoma.
Ugombaya.
Kumbaya. Kwenze huyu jamaa kwenze. Eh, toa ngoma bana.
Nitoe ngoma, ngoja 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 sio hiyo. Saune nelele. Kabwa tenelen
bado
le
1
le
3
4
5
6
7
8
10
Pili pili, water lily, pewa nduma. Ma.
Mamacita, señorita, mamacita, señorita.
Rita.
Oh Rita. Nika kiss mimi na mtoto. Oh Rita.
Kwani imeishi hapo?
Wewe unaomba. Mimi unaomba.
Subscribe. Remember to subscribe. Maze. See you next.